ka tsatsi la di 17 ke batla ba dule ba gompola gore e ne le tsatsi la botlhoko e se tsatsi la monate bona ba etsa majwala and ga re re bua ka lona ba rolwantsha ba tlwelo go re lwantsha bona ba letse ba tsatsi le seka bana ba gaule mo rona ba ipitse bana ba modimo ga o thoge bue seka o le dikolobane ba rolwantsha gona na se ba batla botho ba difestere tsa kaleke lona le bona for go bua mane e ba bua le ka leeto lena naore to Freedom Park. Ke nne ke le gautse ba tlo lwantshana. So ke ne ke re ba be le tsebo ba tlwele go nwa majwala ba etse ntho e ba sa e tsebeng ba tsebe ka history ya boipatong and-e ba tlwele go nwa majwala ba tlwele dinyao pele ba nna alright ba ithute ba ithute ka history ya bone e ne le botlhoko ba ithute yona Winka simple, I'm not doing what I'm about to do.
Good.
Tell him what I'm going to do.